chikhalidwe cha ife ngati anthu kuyambira mbado wina kufika mu mbado wina tikumakhala ndi malingaliro a moyo wina umene umadza ukatha moyo ndipo muzikhulupiriro zathu zosiyanasiyana tikumakhala ndi malongosoledwe ena kani mabuku otionetsera mmene tingakhalire moyo kuti tikathe kukafika ku moyo umene udzadze ukatha moyo a Khristu timakhulupirira Bible. Bible limatipatsa ndondomeko ya makhalidwe oyenera otiyenereza kuti tikafike ku moyo uli mkudza. Naonso asilamu ali ndi Quran, mipingo ina ilinso ni mabuku awo amene amawerenga kuti akhale moyenera kuti akathe kufikira ku moyo uli mkudza. Koma asanamwere mabuku amenewa, moyo unalotani? Kwa Egupto kale kale anali ndi buku limene malichula kuti The Book of the Dead. Kapena mawena kulichula kuti The Book of Coming Forth by Day. Buku limeneli amaonetsa mene moyo wa munthu umakhalira akakhala kuti wamwalira kupita ku moyo wina umene amakhalako anthu omwalira. Kumeneko amalingalira kuti munthu amaweruzidwa kapena amayezedwa pa mulingo kuti apite ku moyo osatha kapena moyo wake uthera pomwepo. China mwachimene chimapezeka mbuku limeneli ndi chionetsero cha chiweruziro cha Ani. Ani anali mmodzi wa adindo nthawi imeneyo. Cho jambo lachi chikutipatsa chithunzi-thunzi cha Ani akufika kumalo achiweruziro kapena malo a mulingo wa moyo wake. Tikachiyangana chithunzichi mbali ya kumanzere kuli Ani ndi mkazi wake Tutu. Sono malowa anali odzala ndi ulemerero, odzala ndi ukulu wa Mulungu. Tikutha kuona Ani ndi mkazi wake Tutu akulowa chiwerama, akupereka ulemu kwa Mulungu, akudziwa kuti ukulu umene uli apa ndi umene wasunga tsogolo mathero a moyo wa Ani. Minungina mene kuonelera pamene pali Mulungu yotchedwa kuti Shei, yamene kuimirira mathero chachidziwikire ndi kuti akuimirira mathero a nkhani yonseyi. Komanso pali minungina yaikazi iyi yoimirira kubadwa kwa munthu, palibe Nenutet komanso Meshketet. Zikuonetsa kuti chiweruziro chimene amachilingalira Aigupto chimakhala choti mtima wako ndi umene makuchitira umboni pamaso pa Mulungu. Komanso buku la moyo limelembedwa kwa iwo okhawo amene apambana mu Yesu wa chilungamo cha mtima wawo. Ndipo chigamulo cha milungu chimapatsidwa ndi bwalo la milungu ingapo osati Mulungu mmodzi. Kuona paskero pa pali mbali ziwiri, mbali iyi kulika chikhwaka ni mbali ina iyi kumene kuoneka nthenga. Nthenga iyi makhala yooneka ngati nthenga ya nthiwatiwa koma imakhala nthenga ya Mulungu wotchedwa Maat, amene yamakhala Mulungu woyimira chilungamo, nzeru ndi dongoso lolondola. Ndiye kwa Egupto amati munthu akamwalira amamuchotsa zuwalo zonse zankati kuti thupi lake alikonze bwinobwino koma masiya mu mtima okha mtima uja makhulupirira kuti ndomene ukamutengere munthu uja kufika malo awa ndi muchikhulupiriro chawo amati akafika munthu uja malo awa mtima uja umayikidwa mukachikho kameneka moti mene tikuonena chikho ichi ndi kuti muli mtima wa ani umene undumene adziuyeza ndi thenga ya Mulungu imeneyi ndipo tikuonanso Mulungu uyu impu akutsimikizira kuti skeroi yawerengedwa moyenera sopano chifukwa choti mtima wako uja wasiyana nawo uli mmenemu umayenera kuti uuze mtima wako uja kutsimikizira kuti usakupatsire umboni usakunenera umboni wokutsutsa ndipo makhala zina zimene uyo kufa amene wafika apayi amayenena adziyankhula monga mmene tikuonera muchithunzimu ndi kuti ani ngakhale wawerama kupereka ulemu kwa milungu ili apayi akulankhula mawu kwa mtimawu kuti usamuyikire umboni womutsutsa
mayi wanga mtima wa mayi wanga mtima wa mitundu mitundu chonde musakhale mboni yondipachika ndagwira mwendo musanditsutse pamaso pabwalo la mlandu wanga musanditaye pamaso patate uyu wayang'anira mlingo nzimu wanga inu mtima wanga ndinu nzimu wanga omwe unali mwine ndiyikire numboni wondipulumutsa
ukakhala kuti mtima wako wapepuka kuposa nthengayi uyu Mulungu Jehuti amalemba dzina lako mbuku la moyo ndipo amayuza milungu zotsatira zimene walemba
in van ndithu chilungamo muthenga wanga ine mlembi wa Mulungu ndamuyesa uyu wodzicha ani mtima wake wamupereke lanzo umboni wowona pamlingo wa chiyelo ndapeza kuti alinacho chiyelo mzimu wake ndiwopanda banga
kwa onse amene maina awo alembedwa mbuku la moyo milungu iyi imaweruzano pakuwerenga chiweruziro malingana ndi zimene zalembedwa ndi Jehuti
mawu ako iwe Jehuti ndiwoona iwe mlembi wa Mulungu ndiwoolondola nthawi zonse wampezana wopanda panga walolina tonsene
ndipo mtima umayikidwa mu mbalame iyi yotchedwa ba ndipo mbalame iyi imakuulutsa kupita ku moyo wosatha koma ukakhala watsoka kuti mtima wako walemera kuposa nthengayi mtima wako umatengedwa ndi kuperekedwa kuchinyama ichi chotchedwa kuti amit ndipo makhala mathero ako pamene chinyama chi chidye mtima wako uja chinyama ichi tikuchiona chili ndi mutu wang'ona thupi la mkango ndi miyendo ya mvu ichi nchimene chimamalizitsa moyo wa munthu ngati iye alibe chilungamo pakulemera ndi nthenga iyi. Pamene pakusiyanana chikhulupiriro ichi cha kwa Egupto ndi chikhulupiriro cha Chikhristu, ndipo ti ku Chikhristu pakatha chiweruziro, munthu umatha kupitirirabe ndi moyo wako munjira ziwiri, upitirira ku Gehena kapena upitirira ku moyo wosatha. Pamene Egupto amakhulupirira kuti umapitirira ndi moyo wako kupita ku moyo wosatha, pokhapokha ukakhala kuti mtima wako wapepuka kuposa nthengayi, ndi kuti unachita chilungamo. Koma ukakhala kuti walemerera sunachite chilungamo, awa amakhala mathero a moyo wako, amatenga mtima wako uja kupereka ku chinyama ichi, ndipo chimautafuna moyo uja, ndipo amathera pomposu umakhalanso ndi moyo. Ichi ndi chigamulo chimene milungu imawerenga akakhala kuti munthu wapezeka kuti ndi wolungama. Ndipo kuwerama uku ndi ulemu umene Ani ndi mkazi wake Tutu akupereka pamaso pa Mulungu pamene akufika ku chiweruziro. Ndipo tikuona Mulungu uyu Jehuti akulemba dzina la Ani mbuku la moyo.
Mawu ako iwe Jehuti ndiwo uona, iwe mlembi wa Mulungu ndiwo wolondola nthawi zonse. Wampezadi Ani wopanda banga. Bwalo lino tonsefe tilibe naye mlandu. Tsegulani chipata cha kumoyo wosatha. Muloleni Ani alowe ndithu, ndipo mgawireni ndime pa munda wa chonde cha muyaya.